indawo nendawo lapho kusekhona ngafanyela khona le video ngiyabingelela igamalam ngengosithembiso ngekwakandlozi eziphuthumayo ezamanje zithi abe-South African Weather Services bakhiphe isexwayiso sokuthi kungahle kuphinde kubuye kwesibili kukukhithika okubonakale ngale mpelasonto eyedlule. Abe-South African Weather Service unkosikazi Celesta Flory uthe izifundazwe ezizothindeka kakhulukazi eKwaZulu-Natali, eFree State ne-Eastern Cape kusukela ngesonto kuya kulesibili. Unkosikazi Flory uthe yize kuzoba nalokho kukhithika ngeke kube kube njengalokhu obekubonakale ngale mpelasonto eyedlule. Isimo sezulu esihambisana nokukhithika kulindeleke ukuba sishintshe kakhulu njengoba amazinga okushisa ezokwehla abe ngaphansi kuka-10 degrees. Amazinga okushisa azoqala ukwehla kakhulu e-Western Cape ngesonto. Lokhu kuzodlulela e-Eastern Cape nakwaZulu-Natal ngomsombuluko nangolwesibili, kusho unkosikazi Flory uthe lokhu kuzoba nokuhambisana nemvula nomoya. Uqhube wathi okwamanje ngokomhlahlo wabo abalindele ukuthi u-N3 okukhona kuwo i-Van Remes Pass ongakhamazeka kangako. Wembukeli uthe isimo sizoqala ukuba ngcono ngolesibili ntambama lapho umoya obandayo uzobe usuthanda ukwehla. Uthe bazolokhu besiqaphile isimo sezulu bese beyabazisa abantu uma kukhona okusha abakutholayo. Ubanxusile ukuthi bangahlukani nokulalela umsakazo babukwe television ukuze bathole ulwazi olufanele ngesikhathi. Mbukeli, bekuzonake leze bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvula kwakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.